duhere ku ngingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kuri isaha. Abaturage bo mu Rudana mu Burundi barinubira gutinda kw'imanza zabo.
Ibintu by'akarenganyo bihabye kugira umuntu abituye bamumvirize neza yuko ibintu by'imanza bimeze mu ngiro. Uko muri ibi bihe nta mwana n'ikinono, nta muntu wose akorera inda yiwe.
Aba ni bamwe mu baturage ba komine Giharo yo mu ntara ya Rudana mu Burundi. Mu Rwanda, Mutanga na Jean Bosco wahoza kuri urwego rw'ubushinjacyaha rw'igihugu arafunze. Uwahoze ari president wa Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo afite impungenge ko amatora y'umukuru w'igihugu cye ejo bundi kwa gatandatu azabamo imidugararo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo araregwa Ubushinwa ngo nicyo gihugu cya mbere ku isi kibangamiye ubwisanzure bw'amadini. Aya makuru turayabagezaho turi iwacu, buri wese iwe mu rugo, mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hasigaye iminsi itandatu kugira ngo abaturage batore president wa Repubulika. Uyu munsi, kandida w'umurepublikani Donald Trump n'umudemokrate Joe Biden bombi barimo bariyamamariza muri Florida mu majyepfo y'igihugu, imwe muri leta zishobora kuzabogamira ku ruhande rumwe cyangwa urundi mu matora yo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Fidele Niyongabo aratubwira ibindi.
Hasigaye iminsi itanu ngo Abanyamerika baje mu matora ya perezida w'igihugu. Mu matora yose y'umukuru w'igihugu yabaye kuva mu mwaka w'1996, umukandida yatsinze leta ya Florida yarasindiye ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Iyi leta ya Florida ifise amajwi 29 ku majwi 274 akenewe y'intumwa ziserukira abatora mu maleta atandukanye agize igihugu akenewe kugira umukandida atahire intsinzi. Perezida Trump yatanguye umunsi wiwe wo kwiyamamaza mu kugirisha ikoraniro mu gisagara cya Tampa mbere y'uko aja kugirisha ikoraniro ryo kumuhingamo muri leta ya Carolina yo mu buraruko. Bitegekanijwe ko umukandida Joe Biden yahoze ari cyegera cya perezida ashikiriza ijambo abamushigikiye mu gice cya Commune Brawl mu masaha yo kumutaga n'umunsi kwa kane. Mu nyuma yaho aza gushikiriza ijambo mu gisagara cya Tampa kumuhingamo w'uyu munsi kwa kane. Abanyamerika barenga miliyoni 76 baramaze gutora gushika masaha ya kare y'uno munsi kwa kane. Ni ukuvuga abarenga icya kabiri cy'abatoye muri rusange mu mwaka w'2016. Abatoye icyo gihe muri rusange mu gihugu hose bari 1,138,000.
Fidele Niyongabo, noneho tujyane muri Côte d'Ivoire. President Alassane Dramane Ouattara azasaba abaturage be manda ya gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu ejo bundi kwa gatandatu. Kuwo yasimbuye Laurent Gbagbo, ibintu bishobora kuba nabi bikomeye muri aya matora. Fidele Niyongabo rero komeza.
Mu kiganiro cyashikirijwe uno munsi kwa kane kuri televiziyo y'Ubufaransa TV Monde, Gbagbo yavuze ko ibintu bishobora kuyanzara, ari cyo gituma ariko arasemerera kugira habi ibiganiro kugira igihugu nikije mu kaga. Icyo kiganiro Gbagbo afise imyaka 75 muri iki gihe yagitangiye mu Bubiligi, aho arindiye ibiva mu rubanza rwiwe rufatiye ku ngwano yadutse mu gihugu ciwe kubera yari yanse kwemera ko yari yatsinzwe mu matora yo mu mwaka w'2010. Yakuwe ku butegetsi ku nguvu n'inteko zari zishyigikiye Alassane Ouattara, ariko arondera ikiringo cya gatatu mu buryo budahuriwe ko na bose mu gihugu. Gbagbo aracyafite abantu batari bake bamushyigikiye muri Côte d'Ivoire. Yamara sentari ijejwe kubahiriza ubwirizwa nshingiro mu gihugu yaramuziririje guhiganwa mu matora ku mpamvu zijyanye n'amategeko. Sentare muri Côte d'Ivoire yamuciriye urubanza atari hari gupfungwa imyaka 20 mu kwezi kw'11 mu mwaka uheze ku bijyanye n'isabwa ry'amafaranga y'ibanki nkuru y'ibihugu byo muri Afurika mu burengero mu gihe cy'uruhagarara rwo mu mwaka w'2010 n'umwaka w'2011.
Fidele Niyongabo, tuve muri Côte d'Ivoire, noneho tujyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho umuyobozi wa teritwari ya Beni Dona Kasereka na Societe Civili barega intagondwa z'umutwe wa Kiyisilamu ADF ko zongeye gutera zica abantu b'inzirakarengane.
Abakoze icyo gitero bishe abantu 18 baturira n'isengero mu mihana yahitwa Bayeti mu ntara ya Kivu yo mu buraruko bwa Congo mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Icyo gitero cyagirizwa abagwanyi b'umugwi w'intagondwa z'abayisilamu Allied Democratic Forces mu mfonyapunyo ADF. Igisirikare cyemeje icyo gitero cyabereye hafi y'ibirometero 20 mu burengero bw'igisagara cya Oicha, yamara nticamenyesheje igitigiri cy'abahasize ubuzima. Abagwanyi b'umugwi ADF ukorera mu buseruko bwa Kongo kuva mu myaka y'1990 bamaze kwica abasivile barenga 1000 kuva mu ntango z'umwaka w'2019 bisunzwe biharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ivyo naho igisirikare cya leta congereje ibitero bigenewe kuzimanganya uwo mugwi. Abategetsi ba Kongo bagirije abagwanyi b'umugwi ADF ko bakoze igitero ku ibohero rikuru ryo mu gisagara cya Beni ku itariki 20 z'uku kwezi kw'icumi. Barekura abanyororo barenga 1300 harimo igitigiri kitazwi cy'abagwanyi bawo. Ibitero byo kwihora by'uwo mugwi byariyongeye kuva igisirikare cya leta gitanguye ibikorwa byo guhasha uwo mugwi haraheze umwaka. Cyarashoboye gutuza abagwanyi bawo mu bice bimwe bimwe byegereye urubibe n'igihugu cya Uganda.
Mu Rwanda, urwego rw'ubugenzacyaha rw'igihugu RIB ruratangaza ko rwataye muri Yombi Mutanga na Jean Bosco wahoze kuri urwego rw'ubushinjacyaha rw'igihugu. Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yabwiye Ijwi rya Amerika ko Mutanga na akekwaho icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano. I Kigali duhamagara umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Aganira n'Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone ngendanwa, Bwana Thierry Murangira uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBO nta byinshi yashatse gutangaza kwitabwa muri Yombi rya Bwana Jean Bosco Mutangana. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBO yemeje ko Bwana Mutangana wahoze ari umushinjacyaha mukuru yatawe muri Yombi ku itariki ya 26 z'uku kwezi kwa 10. Yemeje ko Bwana Mutangana afungiwe muri kasho ya RIBO Remera hakekwaho icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano. Aha Bwana Murangira nyuma yo kwemeza ko Bwana Mutangana wahoze akuriye urwego rw'ubushinjacyaha afungiwe Remera yasobanuye icyo amategeko ateganya ku cyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano. Bwana Mutangana aregwa
iki cyaha gihanwa n'ingingo ya 176 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Gihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7, ndetse akongeraho n'ihazabu miliyoni 3 kugera kuri miliyoni 5 cyangwa kimwe muri ibyo bihano.
Ijwi rya Amerika kandi yanashatse kenshi kumenya uko icyaha Bwana Mutangana akurikiranyweho cyaba cyarakozwe, ndetse niba haba hari n'abandi bafunganywe bagikekwaho. Ariko Bwana Murangira uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBO nta byinshi yashatse gutangaza, ahubwo ahitamo guhita dukupiraho telefone.
Afunzwe wenyine bimeze bite?
Biracyari mu iperereza, dosiye iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha.
Twavuga ko afunzwe wenyine?
Biracyari mu iperereza.
Hanyuma icyaha cyo gukoresha impapuro mpimbano yagikoze hagamijwe iki? Uburiganya bimeze bite?
Biracyari mu iperereza.
Twakwemeza ko afunzwe wenyine.
Urakoze.
Bwana Jean Bosco Mutangana mu mpera z'umwaka ushize wa 2019 nibwo yakuwe ku mwanya w'umushinjacyaha mukuru. Ni umwanya yari yarashyizweho kuva mu mwaka w'2016. Uyu mugabo yakunze gukora imirimo yo mu rwego rw'amategeko kuko yayibayemo imyaka igera muri 20, aho yakunze cyane gukora mu rwego rw'ubushinjacyaha. Nyuma yo gukurwa ku mwanya w'umushinjacyaha mukuru mu Rwanda, Bwana Mutangana yarasigaye akora imirimo yo kunganira abandi mu nkiko. Kuva mu kwezi kwa 7 uyu mwaka nibwo uyu wahoze ari umushinjacyaha mukuru yinjiye mu rugaga rw'abunganira abandi mu nkiko, ndetse anatangiza kabine y'abunganizi mu mategeko yise Mutangana and Partners. Mbere yo kugirwa umushinjacyaha mukuru, Bwana Mutangana yanagiye ashingwa imirimo ikomeye mu rwego rw'ubushinjacyaha kuko yanigeze kuba kuri agashami gashinzwe guhiga abakekwaho ibyaha bya jenoside baba mu mahanga. Mu bihe bitandukanye yagiye agaragara ashinja mu manza zikomeye z'abakekwaho jenoside boherezwa kuburanira mu Rwanda n'izindi. Bwana Mutangana yanabayeho umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha. Amategeko ateganya ko dosiye y'uregwa ibigomba kumara iminsi 5 mu rwego rw'ubugenzacyaha rukabona kuyishyikiriza urwego rw'ubushinjacyaha narwo nyuma y'iyo minsi rukanzura niba ari ngombwa kuyiregera urukiko. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, aho abanyagihugu bo muri komine Giharo mu ntara ya Rutana binubira ubucamanza bavuga ko budindiza imanza zabo. Ni inkuru tugezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Bamwe mu banyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bo muri komine Giharo bidoga bavuga ko imanza ziri muri sentare ziteba gucibwa. Abanyagihugu bavuga ko ahanini ari imanza z'amatongo. Uyu ni umwe muri abanyagihugu avuga ko haheze umwaka urenga bituye sentare y'intango ya komine Giharo ariko kabatacyo irashikiriza ku bijanye n'ubwo rubanza.
Ntare ya Giharo tuhaye tubiraba naratuhohoteye yebwe hari mu kirimo cy'impesi twa turi Tanzania bero bwa mbere na mbere twarimo turakurikira nitongo by'umuryango mukata twazanye mu muryango tinape mu tudusangiye mu muryango twabishingira noneho rero tuvukana yitwa kali mukuru uyu acha agomba gusigikira muyomba wiwe natwe tukabura na tuvuga yuko usigikire muyomba wawe mukirikire mujane niwe tukomba urogaruke zirateba nkuru rubanza twaruhereye mwaka uyu mu kwicenda none tugeze mu kwicumi umwaka n'ukwezi nta nicyo twapana.
Ibice 90% by'abanyagihugu bakaba batunzwe n'uburimyi mu Burundi. Ikimaze kwibonekeza nuko ingorane z'amatongo ziri mu bikwega indyane mu kibano kugeza naho bamwe bicana. Kubw'ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atanguza umwaka w'ubutungane umwaka wa 2020 ushira umwaka wa 2021 itariki ziri z'ukwezi kw'icumi mu ngoro y'amakoraniro i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi yasabye abacamanza kutadindiza imanza mu ntumbero yo gukinga ingaruka mbi mu banyagihugu.
Abacamanza rero nabo bame bagavye bacimanza kare kandi bakurikiza amategeko bongere bihutire kudushyira mu ngiro kugira ngo bagwanye agatima ko kwihanira cyane ko kwihora. Erega ubucamanza ariko rwego rwa mbere rukingira agateka kazi na muntu bimwe bidaseswa.
Inyuma yaho umukuru w'igihugu avuze ivyo mu ntwaro bavuga ko baciye bafata iya mbere mu kwitaho mu gutunganiriza abanyagihugu bivanye naho ubushobozi bwabo bugarukira. Eric Ntirampeba ni mustanteri wa komine Rutana.
Aho nyine ico bayiro alivumereye natwe duca dufata ya mbere tugaca tuhimiriza abajya bajejwe intwaro tukabwira abakuru mitumba nabo bagaca babwira abajya batanu batowe nabo bagaca babivuga ku mutumba reka natwebwe turi mu nama dukoresha ku mitumba turababwira yuko ikitameze neza kibaye ku mutumba n'ico abantu bapfuye babye batanu be n'abandi bizirikwa ku mutumba banza bakaja hamwe bakabatunganiza kenshi usanga hari igihe ibintu byoroshye cyane kuko bobe ku mutumba nibo baba bazi ingorane ziba kuri uwo mutumba.
Ariko abajejwe intwaro nabone baratungwa agatoke ko rimwe na rimwe bakora akazi k'ubutungane batabirekuriwe n'amategeko bakagira ko bagahohotera abanyagihugu. Uyu n'uyundi munyagihugu wo muri komine Giharo yavuganye n'isoko ryacu.
Uko maze guhonyanga agateka kazi na muntu kwitongo rya kapfukire ukazagirikanwe ni babomorinzi tusanga mengu munyagihugu arahohotewe amagambo ni mesi dufise harya twanka kubivuga gusa nahandi hoho guhera kuri mukuru w'ugatsimbire murabona aho ndi gure sentari satura munyagatsimbire akongera hoza gusatura kandi.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahaye intumbero yo kubaka igihugu kirangwa n'amategeko abicishije mu gukomeza ubutungane. Kubw'ivyo abanyagihugu bo muri komine Giharo bamusaba ko yoshira mu ngiro iryo hangiro atamwana n'ikinono.
Umuntu je asaba rekwe ntambye yiro itanisha nkozi hayuho ibidukorere nkiko nyene hahayi bitwiruhangira mu mwene gihugu gira yuho ibintu by'akarenganyo bihafye kugira umuntu abituye bamumvirize neza ya yuko ibintu by'imanza bimize mu ngiro uko muri ibi bihe nta mwana n'ikinono ya muntu wose akorera inda yiwe n'abana biwe urubyaro rwiwe kugira babeho kugira abantu benshi ko barya niko baza kwigisuri kugira bene ave ku isuri baronka cyo barya cyo ba warakoze.
Abahinga mu bijanye n'itunganywa ry'amatongo berekana ko ingorane z'amatongo mu Burundi ziva kwigwirirana ry'abantu hamwe n'ingwano zituma haba abahunga hagati mu gihugu hamwe n'abahunguka bava hanze yacu bakabona ko leta ikwiye guhagurukira ikibazo cy'amatongo mu buryo bw'umwihariko.
Ijwi rya Amerika noneho tujye muri Tanzania. Umukuru w'ishyaka Chadema rya mbere ritavuga rumwe na leta Tundu Lisu aratangaza ko atazemera ibizava mu matora y'umukuru w'igihugu n'inteko ishinga amategeko yabaye ejo ku wa gatatu hashize. Nawe ubwe ni kandida ku ntebe ya perezida wa Repubulika. Kuri we aya matora arimo ibibazo byinshi. Naho kandida ku mwanya wa perezida w'ikirwa cya Zanzibar Seif Sharif Hamad yatawe muri yombi amaze guhamagarira rubanda kujya mu mihanda mu myigaragambyo yo kwamagana ibiva mu matora. Iyi nkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ishami ry'Igiswahili Id wa Yesu uri i Dar es Salaam muri Tanzania yasemuye kandi turayigezwaho na mugenzi wacu Eloge Wilika neza uri i Nairobi muri Kenya.
umuzi umwe nyuma y'amatora muri Tanzania ivyavuyemo biriko bidashirwa habona mu ntara n'uturere dutandukanye vyerekana ko umugambwe uri ku butegetsi CCM uzi imbere ugatsinda no mu duce twiganjemo abatavuganwe n'ubutegetsi ariko ku bitigira ibikomeje gusohoka imwe mu migambwe itavuganwe n'ubutegetsi yamaze kuvyiyamiriza umukandida w'umugambwe Chadema mu matora ya Perezida Tundu Lissu yavuze ko itora ryabaye mu tunenge twinshi agafatira kuvyo abaserukira umugambwe wiwe mu biro vy'itora vyinshi biboneye birimo gufata amajwi y'ububeshi ihonyangwa ry'amategeko hamwe n'ihonyangwa ry'amategeko ngenderwa ko y'itora bigatuma amatora aba yatizewe agahamagarira makungu kwisidukira Tundu Lissu umukandida wa Chadema
this itoya recognition to this illegitimate result haya aliyofanyika ni uharamia na tunaomba marafiki zetu watu waweke msimamo katika hili vile vile wasitambue matokeo ya uchaguzi huu lakini isiishie hapo jumuiya ya kimataifa ina uwezo wa kuchukua hatua
agira ati ivyabaye ni nkinamico kandi duhamagarira bene wacu guhaguruka biyamirize ibizova muri itora ariko ntibihagije amakunga afise ububasha bwo gufata ingingo muri Zanzibar police icahagaritse witoza ku rwego rwa president waho Saif Sharif Hamad ni naribonye z'umugambwe bikekwa ko bagomba kugumura inyuma ivyatangajwe n'utavuganwe n'ubutegetsi kubitigiri muri iryo zinga kuri iryo hagarikwa Saif Hamad yavuganye n'amenyesha makuru abwira hagaze
Nisho tunafanya protesti hii kwa amani. Na niseme kwamba matumaini yangu kwamba jumuiya ya kimataifa na hasa Afrika mtu nyingine watasimama na Wazanzibari.
Uyu munsi tugira ubushizi bw'amanga mu mahoro nizera kwa makungu cyane cyane Afrika bazohagararana n'abana ba Zanzibar. Ejo umukuru w'umugwi w'igihugu witora muri Tanzania mucamanza Semistoke Kayijage mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko umugwi wiwe uriko wegeranya makuru kukuntu witora ryagenze.
Naendelea kufuatilia namna ambavyo zoezi la uchaguzi linavyoendelea nchi nzima na itatoa taarifa kwa kadri itakavyokuwa inawezekana.
Umugukomeje ukurikirana uko amatora agenda mu gihugu cyose kandi uzotanga makuru uko bishoboka. Mu vyitezwe n'amashirahamwe menshi ni raporo z'indorerezi aho bivugwa ko zizotangura kwerekanwa kuva kuri uyu wa gatanu.
Juti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. No mu mateka habayeho mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana aratubwira kimwe mu byaranze itariki nk'iyi ya 29 y'ukwezi kwa 10.
Ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1863 nibwo hashinzwe umuryango mpuzamahanga utabara imbabare Croix Rouge hashize imyaka 157. Uwo muryango ufite icyicaro i Geneve mu rwa mukuru w'igihugu cy'Ubusuwisi ukaba warashinzwe n'abagabo babiri Henry Dina na Gustave Moynier. Amasezerano y'i Geneve y'umwaka w'1949 kimwe n'amasezerano y'inyongera cyo kuri yo yo mu mwaka w'1977 no mu mwaka w'2005 aho uwo muryango mpuzamahanga utabara imbabare inshingano zo kurinda abahura n'ingaruka z'intambara mpuzamahanga cyangwa se zibaye mu bihugu rwagati. Croix Rouge ifite inshingano zishingiye ku mategeko mpuzamahanga ari babari mu kaga zo kubungabunga ubuzima no guha agaciro abantu bakomerekeye mu ntambara, imfungwa, impunzi, abasivile n'abandi bose batagira uruhare mu mirwano. Gusa ariko umuryango mpuzamahanga utabara imbabare kwa ruje urigenga ntucungwa na leta iyo yose cyangwa se leta zishyize hamwe cyangwa se umuryango mpuzamahanga wari wose ni nawe washinzwe imbere y'indi miryango igize urugaga rwa Croix Rouge ni nawe wabonye ibihembo byinshi kandi wubashywe cyane ku isi. Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare Croix Rouge ufite icyicaro n'intumwa mu bihugu 80 abakozi bagera ku 2000 muri bo 8 bakorera i Geneve abandi 1200 bagakorera hirya no hino ku isi ushyizemo nabakavukire bo muri buri gihugu abakozi bose bagera ku 15,000. Croix Rouge yegukanye igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel uburi gatatu ubwa nyuma ni mu mwaka w'1963 igihe yizihizaga isabukuru y'imyaka 100 yari maze ishinzwe. Hashize imyaka 30 inama rusange y'umuryango w'abibumbye ihaye Croix Rouge uburenganzira bwo gukurikirana amanama yayo nk'indorerezi ni nawo umuryango wigenga wa mbere waruhawe uburenganzira bwabe nako kageni.
Inshuti zacu, mbashimiye cyane rwose ko mwakurikiye aya makuru naha ahumurije. Maze rero mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye mu Bufaransa. Abantu batatu bicishijwe icyuma n'umuntu wagabye igitero asakuza ngo Allah Akbar, bishatse kuvuga ngo Imana niyo nkuru, muri kiliziya bazilika gatulika yitwa Notre Dame de l'Assomption mu mujyi wa Nice mu majyepfo y'igihugu. Ibindi kuri iyi nkuru na Diane Nininazwe.
Amakuru atangwa na polisi y'Ubufaransa avuga ko ico gitero hari abagikomerekeyemwo nubwo batatangaje ibitigiri. Wicishije imbugita abo bantu batatu barimo umugore umwe yishwe aciwe umutwe yabanje kuvuga Allah Akbar nkuko polisi ibandanye ibisigura. Na majambo uwo musore bivugwa ko afise imyaka 25 yabandanije kuvuga n'igihe yari mu minwe ya polisi nkuko vyemezwa n'uburongozi bw'igisagara ca Nice. Umukuru ico gisagara Christian Esrosi nawe abicishije ku rugaga rwe rwa Twitter yavuze ko iki gitero muri Basilique ya Notre Dame isumba yandi masengero yose mu bunini muri Nice ari iciterabwoba kandi abishwe bishurwa gashinyaguro. Yongeye acegeka kunagondwa zitirira idini rya Kiislamu. Yagize ati "Turarambiwe, harageze ku Bufaransa bushiraho amategeko ahashe intagondwa zitirira Islam." Mwamaze gutera ivyatsi iki gitero harimo perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron, abagize inama nshingamateka y'igihugu ciwe nabo mu bikorwa barimwo byo gushiraho ayandi mabwirizwa yo gukinga ikiza ca virusi ya corona cabaye ndanse muri ico gihugu, bafashe umunota umwe w'agacerere wo kwibuka abakiguyemwo. Umuryango w'abayisilamu mu Faransa ubicishije ku mukuru wawo wahojeje imiryango yabuze wongera usivye isabukuru ry'amavuko y'intumwa nkuru muri iryo dini ariwe Muhammad yari guhimbazwa kuri uno munsi wa kane.
Tugarure Fidele Niyongabo noneho atubwira ukuntu ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yatangaje ko Ubushinwa aricyo gihugu kiri mu nzira yo guhutaza uburenganzira n'ubwisanzure bw'amadini kurusha ibindi bihugu ku isi mu bihe biri imbere.
Ivyo Pompeo yabitangaje uno munsi kwa kane ari muri Indonesia, igihugu canye magendeye mu rugendo yagize mu bihugu bine byo muri Aziya. Yahayaga igico gihugu kuba cari izukiye demokarasi hamwe no kwihanganira yandi madini. Pompeo yavuze kwitoteza Ubushinwa bugira kuba Islam, ababuda, abakristu n'abanywanyi b'idini ryaziririjwe Falun Gong. Yavuze by'umwihariko kwitora ubikwa rikomeye rikoregwa abayisilamu bo mu bwoko bw'abaugur mu ntara ya Xinjiang. Barakandamizwa rikomeye n'abategetsi ba gikomunista b'Ubushinwa harimwo kubata mu mvuto ikivunga. Abagera ku miliyoni muri bo baramaze gutabwa muri Yombi hamwe n'abandi bayisilamu bari kurushi bari mu bibanza bateguriwe gupfungirwamo. Abategetsi b'Ubushinwa barahakana ko bafata n'aba abayisilamu bo mu bwoko bw'ugu, bavuga ko ibibanza bashizwemo bikenewe kugira bahangane n'ivyimviro vy'intagondwa hamwe no kubateza imbere. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo avuga ko abategetsi b'Ubushinwa bakwiragije ibinyoma bivuga ko abaguru bamerewe neza kandi bashaka guheba ubwoko bwabo n'idini hamwe n'imico bibaranga kugira babe abantu bo mu bihe bya none. Pompeo yahagaze ubwanyuma muri Indonesia inyuma yuko agendeye ibihugu by'Ubuhindi, Sri Lanka n'amazinga ya Maldives.
Tujye noneho muri Vietnam na Diane Nininahazwe. Igihuhusi cyitwa Molave cyahitanye abantu 35 abandi barenga 50 baburiwe irengero. Diane.
Ibitangazamakuru vya leta muri ico gihugu bivuga ko abantu barenga umuriyoni n'amajana 7 nabo bari mu kizime catewe n'umuyaga nkuba wacitse mu bice bitandukanye. Abategetsi muri Vietnam bakaba bemeza ko iki gihuhusi ciswe Molave arico ca mbere mu bukari cibasi ico gihugu co ku mugabane wa Aziya, kikaba kije gisongera isibe y'ingaruka y'imvura yaguye mu minsi heze igahitana abantu 160. Abasirikare b'iki gihugu bari mu bariko baratabara bongera barondera abo babasenyukiwe ko n'ibihomoke birimwo imisozi n'amazu. Igihuhusi Molave mwomenya ko gifise umuvuduko w'ibirometero 150 ku isaha. Hagataho leta ya Vietnam igabisha ko ibitigiri vyabo cahitanye bishobora kwiyongera kuko ibice bimwe bimwe bitariko birashobora gutanga amakuru y'ivyononekaye. Abamaze kwegeranirizwa hamwe barenga 140, amashure yose akaba yugawe mu ntumbero yo gukinga.
Chuti banwanyi mukomeje kumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku radio yanyu ni mujye no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.vo.com mukurikira ya makuru uko turimo tuyabagezaho. Mu Bufaransa, umugabo w'intagondwa y'umuyisilamu yishe abantu batatu mu kiliziya gatolika mu mujyi wa Nice. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yaganiriye n'impuguke kuri iki kibazo cy'intagondwa za kiyisilamu muri iki gihe mu gihugu cy'u Bufaransa.
Mwadimu Paul Kananura kazineza kwijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kunumira Nshimiyimana.
Ndibutse kuri impuguke mu by'umutekano na politiki mpuzamahanga ukaba uhagarariye n'ikigo cyitiriwe Mandela. Igitero nka kiriya cyabereye mu mujyi wa Nice mu kibona mutemwebwe.
Kiriya gitero ni iterabwoba rishingiye ku myumvire y'ubureza nguni ya kiyisilamu. Kubera ko muri iyi minsi mu Bufaransa ngira ngo ni igitero cya kabiri kibaye cya buriya bwoko bw'ubunyamaswa, aho umuntu witwaje ibitekerezo bibi by'idini agenda akinjira mu kiliziya akica abantu urubozo. Ibyo bintu biterwa n'uko habaye kwerekana amashusho ya Muhammadi. Ibyo bintu bikaba bizira mu idini rya kiyisilamu, cyane cyane akaba ari nabyo byavuyemo kwica umwarimu wari wabikoze.
Ariko se bisobanuka bite ko Ubufaransa igihugu cyemera ko amadini abana atagombye kugongana? Iyo mukoze ubusesenguzi musanga ibikorwa nka biriya biterwa n'iki?
Biterwa n'imyumvire mibi n'abantu babikora bagakora ibikorwa by'iterabwoba ridafite n'aho rihuriye n'iryo dini ryiza ry'ubundi ry'amahoro. Ariko abo bantu bafite imyumvire mibi yagiheza nguni nk'ubuheza nguni bwose, rero bahera ku kantu gato bakagenda bakora ibikorwa by'ubunyamaswa. Ngira ngo ariko hano hari abayisilamu benshi bakora idini ryabo neza, ko hakaba n'intagondwa nkeya. Nicyo kibazo, nuko ari izo ntagondwa rero zigenda zigakora ibyo bikorwa bituma n'abaturage ba hano babanga. Bafite biterwa n'imyumvire mibi y'idini, nicyo cya mbere. Icya kabiri bikaba ari uko hari abantu bashaka guteza akaduruvayo ku isi yose bitwaje iryo dini.
Amagambo Perezida Macron aheruka kuvuga avuga ko idini rya kiyisilamu ritifashe neza muri iki gihe ku isi yose, yaba yaragize ruhare ki mu bikorwa turimo tubona haba mu Bufaransa ndetse haba no ku isi, aho bamwe bamagana iyo mvugo ndetse bakasaba yuko n'ibicuruzwa bimwe by'Ubufaransa byakumatanyirizwa?
Iyo mvugo ubundi yari igenewe Abafaransa n'ababivuga muri biriya bihugu by'Abayisilamu, nabo bigenewe abaturage babo kubera ibya politiki yo mu gihugu. Ariko hari itegeko ritandukanya imikorere ya leta n'iy'amadini. Ni ririya jambo yavuze n'iryo agomba kuvuga nka perezida w'Ubufaransa igihe habaye ikibazo nka kiriyo. Ikindi abo bandi nabo ibyo bagomba kuvuga babivuga muri urwo rwego rwo gukingira politiki yabo mu gihugu itameze neza, ikindi no gukingira no kwitwaza idini ryabo. Ibyo ngibyo rero bigira uruhare mu gutera ubutagondwa cyangwa se mu gukangura izo ntagondwa zigakora ibikorwa bibi, kandi umuntu urumva ntiyabona uko yabigenza kuko ntiwa isilamu ni idini rya kabiri hano mu Bufaransa nyuma ya Gatolika. Urumva nta kundi byagenda, bagomba kubana mu buryo bwumvikana cyangwa bumvikanyeho, bagomba kubana nta kundi bizagenda. Ubwo bamwe bagomba kureba uko bubahana n'abandi.
Paul Kananura, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika. Nibutse ko uri impuguke mu by'umutekano na politiki mpuzamahanga, ukaba uyoboye ikigo cyitiriwe Mandela.